sikhona kuleli sonto kodwa ehobuthi sana sakuphela mntakwethu abonakele kakhulu bafowethu kulungile nje uNkulunkulu omuhle ngasekuseni uNkulunkulu wesikhathi what when we say we got of time asikhathazeki nanithi ngoba siyazi ukuthi isikhathi sethu siyeza uzukhathazela nabantu abaney'khathi zabo when it's their season kulungile nesakusikhathi siyeza because asikho isikhathi esingafiki abanye ke baye bathi isikhathi sihambile angikaze ngasibona isikhathi sihamba kodwa ngiye ngilibone iwashi lihamba ngoba khona isikhathi mase kuba khona iwashi manje thina iwashi siya